no bia onyem no no bia o
sirike
o bajare mo
sirike
o takane rumba
sirike
onyem no no bia o
sirike
papa wa mawe o
sirike
ne kotonye
sirike
o varafa o
sirike
o kemiri ne bogwe mo
sirike
anyane lo bi o
sirike
onyem no no bia
sirike
onyem no no bia bu Jesus. Maka na matam no vidi chiche. Onye baba ni me Jesus onye ade
igwa mane shelo.
Ucha de gato mane
kotonye. Ako ne shembo dogu naga. Onye mno no bia sirike. Iye na dige me ya. Onwa wa we gaga. Onye jimeri we lota. Makese mo sirike.
Onye baba ni me abu Jesus. Therefore I am not afraid.
Ajomo na wanya.
The witches are
me what a nation. Onyem no ne bia karaka. Onagara pumunuzo. We son yako. Iana boya bonore nore nyi. Chimo. Onyem no no bia sirike. O sirike o sirike. Chimaro bimo. Onyem no no bia karaka.
It's a chima kind of all families. Jomona baba na nyisi
onyem no no bia
sirike
onyem no no bia o
sirike
onyem no no bia o
sirike
onyem no no bia
sirike
Jehovah Jireh
sirike
otaka ne rumba mo
sirike
angura ngorondo
sirike
mane kotonye
sirike
ni bona sina onyem na ya dunyere ori ne chukwu agbawa onuzo. Yes, 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 yes.
Ewa na tofo ma fo we buruzo. Ebe nwere okayome. Wegi munsobu mole. Ebe nwere china gworia. Wegi munsobu mole. Ebe nwere onye nenye nwa. Agama muriri wankem.
Omu chine ka
atu zero jo. Ebe onye nenye de. Agama lodi nkem. Ebe nwere onye na gworia. Ora bugi makam maka nonye no no bia sirike
na tujo ni take in nige we miscarriage.
He said lady be lie.
The Bible said in the book
and
of Isaiah chapter 43.
He said lady be lie and there was lie maka nonye no no bia
sirike
ufono na boyo nori e norenyi tike na dimbana ozo gidi 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 eh Oye nyanyi chukumo mana mwe mwana boya
onorie onorie norinyi
onye mnono bia sirike aya bia nyichuku onwe giye nanyi papa
ona bunche kiji ye chineke nene na resident last couple ministry
odinye giche no keso giga onye mnono bia sirike o
nda mere kakuluma
onye mnono bia karaka.
Bara na chineke ku maka na inwe onye dike
sirike onye mno no bia
sirike
onye mno no bia o
sirike
o bajare mo
sirike
o taka ne rumba
sirike
mane kotonye o
sirike
anyane lo bi o
sirike
kenege papa
sirike
father I love you
gesanga keleki wo Gesanga kelegi wo, gesanga kelegi wo, onye mono no bia. Gesanga soporo ya wo, gesanga bule yelu wo, gesanga kele ya wo, onye mono no bia. Jehovah Jireh mo,
sirike,
wane kotonye wo,
sirike,
owa jiriwe boyanku wo,
sirike,
Jireh Jireh mo,
sirike,
Jireh Jireh mo,
sirike,
Jireh Jireh mo.
Emmanuel
onye neme ma gbajere maka jingozi
aro ogologo na arucha arucha
na gbajere maka jingozi
na mo wa fieregere
onye na bi ozo gbajere maka jingozi ka nwere zo nwe laba o
gbajere maka jingozi
onye ne mema
onye ne mema gbajere maka jingozi ka nwere zo nwe
onye na bi ozo
gbajere maka jingozi
ebubele
and if finish foundation
ekwela kiere menwagi no
se kana chi back in the states
agune chemba no kakara keru papa nyenu mi ye
we me so for one year woke buru ya
agune chemba mwajere maka jingosi
akobo na ge
onforo na tujo ilanu lo ha eze eze bube mwajere
aka release what it was fire fire of the
Holy Ghost. Onye na tamo tonze no awekere ha. Ofodun buna si na agaga mumu anwa. Onye nenye nwa nyeze no anwa nke ha. Ofodun ka si na agaga gbate ko no. Onye nenye ko nyeze no ego nke ha ye. Makeme wata kemeri be ha. Chemba obi gadi yama nuwaya onye nwe mbajie 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 tijie mebisia agune chemba mbajie maka jinkosi hey! Ekwe laki ye muna magi kwe mneloa onye nenye mwa nyeno mwa nke muo
I set people free
onye nenye zenye zenu meze ke
mwa drivers
agune chemba chimu
students
onye ne mema
gbajere maka jingozi
ebubele ebubele
onye ne mema gbajere maka
onye ne nwa
nwere zamu
gbajie
maka jingozi
gbajie
onye ne nwa gbajere maka
chimule chimule
nwere zamu elaba gbajere maka jingozi
Jesus
onye ne mema gbajere maka jingozi
the whole family.
Ufodo kashiri ntiwela
Ojore
Manata Abu zinunde muramu
Every premature date in the family
Opa giserio na nyika Jwanta chineke Naika kanuzo Dadi nike mege
Receive the power of the Holy Ghost
Eze wajere maka jingosi Anya ne lovi wajere maka jingosi Ike kwe kambara
Ebe kai baraka wela
Otutu wanyi keno nuwata Amwagi wa obu makie mereme chimo Owerutu wa umanu marankoma Wanyi le, wanyi ne tibune be nyenu mude
Ah!
Obe katala, obe katara ufubo
chimo Every power so spiritual husband
Obe bido we bebe we
the life of the young girls and young boys today. I command the fire of the Holy Ghost now to set them free. Oh, Father, please
have power,
Lord Jesus.
Ojo mo na wanya, mami wotanesi
Every accusing finger in our life, back to sender.
Jesus started with prayers and end up with prayers.
Ring us under
the
baba.
Prayer is the master key.
Let's pray
to every problem. Prayer is the master key to every problem.
From one Kwankalen church to another.
Ebere sirike o,
Jesus.
Ometara weli si abu. Giapona tumbe. Lego pokoro geno.
Oh yeah. Eze mamu bolandi lo mamu. Nanda ona shondo mo.
Eze mamu bolandi lo mamu. Nanda ona shondo.
Otwa kane rumani.
Jesus,
whom the Lord has blessed, no man can curse. Whom the Lord has favored, no man can curse. Eze mamu bolandi lo mamu. Wancho bubu ne meno no ne mena kiti.
Miracle.
Oh,
fell upon me, oh God.
gị ka ọ dị ọcha. Kọmọ n'onye isi na-awa, inwe gị gị mee ka ọ kwụsị. Eze nye n'ụmụ o, iribama. Eze nye n'ụmụ o, na m asị gị nye m iribama.
Let's there be promotion. Nị
gịnyere Jesus, nili nke Lazarus. O wee tie mkpu wee sị, onye nwe, onye nwe. Papa do, 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 do.
Signs are more than the head of my mother.
Ekwere mu wekwe sike, amatara migebea. Nanye numi iribama, 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 oh, iribama. Nebe muna babuwa, iribama.
Ebe kanamuwa,
asimi iribama. Na me maketile, anyi chori iribama.
Evil presence removed.
Oh,
Jesus.
Oh, yeah.